westward. Kuom chung' kodwa sama nyiche wamanyo ombulu, miyo wa the right leadership kochakore from Homa Bay. For the first time, wayudo the first female governor. Mama Mwadendo Nigenwa is the only hope for the entire Homa Bay. Nyaka nyiche mama donji, uneno kaka mama toku. Makabondo West guy, for the first time waneno wasiri. Anyaka nenyola nepoka neno wasiri e Kabondo West ward. So under the leadership of Genoa, wayudo wasiri. Kendo wayudo, post mark yudo yut, the spokesperson mark county, be wango kai, Madam Rachel mabe amana, neba waka. So kwa kone mama iru kamano. So nyaka ne mama donji for the first time, wayudo ka county nyalo chiwo basari, mayawagi nyicho sayudo basari. Nitie nyithindo mosa te school nikech high excellency. Bang mano, nyicho sa kelko di mangeni chamwa neno kata mantie kai mami na wachoka. Maka under the leadership mar Genoa. Tukendo kata kungiyo Kabondo West, kata kakeloko kwanyo, kata kojwach. Under the leadership marwa siri marwa. Wayao yo mane poko yao. Butwa ka wangi yo moro milogono nieko chiem. Minene toka, kata ka ngato to. Toneo kinyal chopo go sita. Under the leadership, marwa mwango giwasiri yono yao. To dala wakai, dala wakaka kangutu. Wasago picha maberi giwasiri. Wawachone okwadwa ni joocha andreni dhika dongo. Okwadwa ni joocha andreni dhiki ndubei. Wadwa ngado yomoro kamwanya lo chopo gonya kwere. To jowadhi Kisumu. To jowanya lo dhikata mana Homa Bay. Yomane wanu wachon kwa dhiki do ya kwere. Wasiri ungewachino maberi obro wacho under his doctors. Koro wakuwa yu kanisa ni ulamne High Excellency the governor. Nikechen watch nenu asaketo ni by default. Wabiro watch watch ya samare 2032. In 2027, eringa mautu wapingo kienu watch 2027. Okwenu wasa yeno tenya lodi ya nyaka 2032. Tonya komita cho. Okanisa no saketa la. Katuju yomera no saye. Okutingo bade kacha. Goro jodalo wapro mbaka maber. Adwa goero kamane kendo ne High Excellency ni kech chuny tich ma en godo wadhi bedo gi level 4 hospital mawuoke Kabondo West ward ka. Wasiri yang ne wache maber. Mang'eni be idhi yawe e dwe manyien mwadhi timo. Tuoche manyiche tero wa kakoyugi swang'ni wadhi mana timo ramula ka.